How are you today?
Juliana.
Why should we give you this job?
Please, sister, tumwangalia.
We are completely overwhelmed with cases of mothers like yourself.
Ikifika jioni kama hujapata pesa zangu, funganya vilango vyako vyote na uende ushago.
Yeah.